Molweni koloni. Apha guys kukhona ubomi. Ubufuna ubomi hlala apha unyaniseke usebenze nzima. Ukusebenza nzima kwakho you'll never regret. Because iziphumo zizoba ngomangaliso. Izinto ozoachieve ebomini bakho nawe zinto ongazange wazicinga totally. Impact oyenzayo ebantwini. This is a business enobuthixo phakathi. Should we thathwa ifake engqondweni uyenze ngalo mindset? Even the sky is not the limit. You can go beyond that.